Mheshimiwa naibu wetu wa rais, karibu sana hapa leo bunge.
Thank you.